nyuma yaho hafatiwe ingingo yo guhindura inoti z'ibihumbi bitanu n'iz'ibihumbi icumi abasanzwe bakora urudandazwa rwo guhanahana amafaranga biciye ku bihingwa bya kokashi na rimikashi akorera hano mu gisagara cya Bujumbura baridoga ko bamaze iminsi bataronka amafaranga yo muri za telefone bita ama elektronike nk'uko babitwiganiye naho bahora bakura ayo mahera basigaye babasaba kubanza kuriha amafaranga mashasha kandi bo atayo baronka
kuva aho hagiriye ivyerekeye amahera nyine agomba gukura amagetronike yacabura ko bako bacagira ko twaronka makema ko umuntu hamwe no mi cyane cyane kuva hirya yejo hirya yejo twara yabuze ko muka twaronka makema ke mugo no musi ho amagetronike yabuze ko
ba ahe neze z'ibihumbi cumi n'ibihumbi bitanu zihinduriwe na cyane cyane abantu babonye ko ari bwo bworoshye bwo kuyahindura kuri twebwe n'ibiranguka maze kuba udafite kuza kuranguruka buri bidandazwa serivisi yo kugera nabi cyangwa ikagenda bukebuke
twebwe ahantu duhora turangura mu mabanki mu mamikorofinanse no muri rimitere no muri ekoneti ubwo no munsi batwimye ama elektronike batubwiye ko dutegezwa kujyana amahera amashasha rero turariko turagira ikibazo cyane kuko twebwe abakiriya bazana amahera ya kera tukayatora ukuri kwamye ariko muga tugiye kurangura tukajyanamwe ya kera bariko badusaba amahera amashasha kandi ayo mahera amashasha ahubwo amabanki niyo yategezwa kuyaduha ni ukuvuga ugiye gusaba ayo mahera amashasha ntayo baguha
basaba abajeje kubatunganiriza ukurikirana neza icyo kibazo kuko bariko bakora bahomba kandi ariko kazi kari kabatunze
twosaba nuko bagerageza vraiment nko muri rimitere azi baraba bazi basohora ama elektronike kiyo gerageza bakaraba yuko twosaba gukora neza nuko byahora twebwe baje kuba byabidutunze cyane rwose
twebwe icyo dusaba kugira akazi kacu kabandanye ibijyanye n'iri tegeko nyene rishasha ryasohotse nuko amabanki n'ama microfinance no muri ekonete no muri rimitere bubandanye batora izi noti za kera bakandabandanye baduha ama elektronike kugira tubandanye dutunganiriza bene gihugu
ibyo biruko mu gihe amabanki n'amashyirahamwe y'ubudandaji ariyo yari akwiye gufasha mu korohereza abanyagihugu no mu gukwiragiza ayo mafaranga mashasha.